yesipho sami ngavukelwa womoya. Alabe ngibathandayo sebengijikele, nalabe ngibasizayo sebengikhuliwe. Bo mina ngingazama ukubayala, ngibakhombisa indlela. Oh noma ngingakhala, ngibaxolele, umuntu angeke umpendule.
Angizondi, anginamona, ngingakho ngingazwani namaxoki.